o tla bula munyako ke mo enya ka gana kgetsi ke tsamaye ke lo mophea ke mo je ke kgole ya ba hedimo wa ya munyakong wa ba ba ha botsela ya ba wa ya munyakong wa botsela e tsa fihla a fihla e makane o na lapile ba tla oja le tlo sebetsa ka nne a ya ya ba ha fihla o fihla a bina
Silani wanaka, Silani wanaka, Uka Ugoto.
Nana was the little horror. How do you know that we are happy?
Chile, Hale, 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 Hale,
Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale, Hale,
I'm going to go to the house.